mwebwe dukesha umuco gakondo nyiri birunga nyiri bishanga ntibaguhunda amashuri aganje uro kugendana n'imahanga aho tujya hose tuzagutaka iteka ryose tuzaguhunda imbaraga zacu tuzagusanganiza ubuvi utagira icyaha utagira icyasha tuzagukunda kugeza nshasha I'm going to go to the hospital.